Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cya Niger Haji Hadiza Bazoum yashyitse mu Burundi ku muhingamo wo kuri uyu wa 18 gitugutu umwaka w'2021 akaba yaje kwitabira uruganda ku rwego rw'igihugu rukangurira abakenyezi baserukira abandi guhagurukira rimwe mu kugwanya gufungura nabi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yagiye kwakira mugenzi we ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye aho yari aherekejwe n'abakenyezi b'abashyikiranganji abakenyezi bubatse n'indongozi z'igihugu hamwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura. Uru ruganda rudotegwa iteka na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ejaho bukerigene kirezo gya 19 gitugutu ruzotuma abafata ingingo bose bajya hamwe kugira bige ibyokogwa ubu no muri kazoza maze ibijyanye no gufungura nabi bituzwe mu Burundi. Abazokwitabira uru ruganda bakazoba bagizwe n'abakenyezi b'indongozi ku rwego rw'igihugu ndetse na mpuzamakungu. Tukabamenyesha ko inyuma yo kwakira mugenzi we ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ibirori bikaba byabandanirije aho ishyirahamwe Opedade Burundi na Fondation Bonaction umugiraneza bikorera. Umukenyezi w'umukuru w'igihugu cya Niger akaba yeretswe bimwe mu bikogwa urwaruko rw'abarundi rukora yongera yagigwa ibikogwa birangugwa n'aya mashyirahamwe. Umukenyezi w'umukuru w'igihugu cya Niger akaba kandi yahawe utuganuke dutandukanye na mugenzi we.